kujipini mimi nasema yes bana na sisi nimekalima gun anajua kunifanya ile kitu na kila mute akakwenda yufanya kalio
iko na gari na mekasha na three.